Run patrol, la 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 la. Run Brimneal. Wow. Trees. Wow. More trees. Yay. I'm taking a video. This is cool. They get to see some Canada while we're driving.
See all that tree stands? There's one over there. One down there.
Yeah. That's right here. Tree stands. Yeah, they probably shot it right over here. I heard some gunshots the other day. They weren't that far away though. I don't think it was that. Trees! Bad! Steering wheel, hands, dashboard, aero sign. It's a bumpy ride. Da 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 That was a deer.
Okay, so on it.
Yeah, a doe. It was walking across the road. Very slowly.
Is that lake there fishing in the
thing? The little one. Yeah. Icky tunnel. Peace out, people.